cyambere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe tugiye gusubira gukora ama imyaka itanu yari iheze n'imyinshi ariko nta kwihangana baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza icya mbere rero nutangura no gushimira umukuru w'igihugu wenyine yabitahuye yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi ricanke ririya nta gihano cy'uko yugagwa burundu cyangwa asamburwa gitegekanijwe icya kabiri ni ugushimira ubu rwego CNC kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko hoba ibiganiro ibihano bigahagarikwa mu ndwi zitatu urwego CNC rwashyitse ku kintu kiboneka cyane rwose ikindi ni ugushimira cyane rwose abanyagihugu bose batwihanganiye numva ntitwatukivugana batakaje ibiganiro byacu natwe turabatakaza ariko n'akanyamuneza kenshi ko tugiye gusubira kuza turahurira muri ibyo biganiro tubasanga iyo bari kuri tele n'ibindi ikindi nushima ni uko mu by'ukuri urwego CNIDH rujeje iby'agateka kazina muntu rwaratubaye hafi cyane rwaradufashije ikindi nushima ni ugushimira abamenyeshamakuru bose muri rusange nabo baratubaye hafi ni ibintu byiza cyane ngasaba yuko mubandanya mubwira biriya bita solidarite abajournaliste muba muri kumwe mwese ni akanyamuneza sinumva nta majambo menshi numva nuvuga ni akanyamuneza kenshi cyane rwose kuri twebwe kuri mwebwe ku banyagihugu na cyane cyane no ku mukuru w'igihugu yabonye yuko abantu barenganijwe bategerezwa kurenganurwa kandi arabyerekanye ko aje abishyira mu ngiro icyo ni icyiyumviro kindi gikomeye ni ikindi kibazo tugiye guhangana nacyo ikibazo cy'uburyo ikibazo cy'ibyuma bimaze imyaka itanu bimwe byarasambuwe ibindi naho bitasambuwe byaramera kubera umwanya byaragiye byaranonekaye birumvikana ariko twebwe kubera ko impumbu twari dufitiye abanywanyi bacu tugiye gukora uko dushoboye twibaza yuko mu bisanzwe CNC yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu urabona ko umukuru w'igihugu ariwe yagiye imbere akavuga ati ayo maradiyo nashubire gukora kandi arazi igituma yabivuze kandi n'izo ngorane z'uburyo arazi ko tuzohura nazo twamusaba rero cyane cyane yuko ko hariho ikigo kijejwe gufasha gushyigikira amaradiyo yuko yodufasha cyane rwose icyo kigega kikashobora kudufasha gutorera inyishu zitandukanye zizoba zijyanye n'uburyo